Abazali kunye nabafundi benze uqhankqalazo phambi kwamasango esikolo samabanga aphakamileyo iBisho High. Isikhundla sobusodolophu sibuyele kumbutho we-ANC kwisixeko saseNelson Mandela Bay. Kwalapha ezindabeni, bafike bengalindelekanga abahlali kwinkampani yezigadla iCJ Partners nezinze iPerseverance eGqeberha.